So toa kwanza ndio kaza tu kwa heshima. Alafu maana nimekuja mbele ya waheshimiwa wakisha umetoka.
Bwana asifiwe. Praise God. God is good. Kwani mtu watu wapendi Mungu? God is good. Praise God. God is good. Kwani mtu watu wapendi Mungu? God is good.